sigi no hinne, you highly welcome. With all his entourage, I saw no hinne. Greetings, greetings. No. Right about now, I want to call on the high table, the parents of the groom. Nne na nna nke nwoke ka anyị na-agba n'isi oche kịta. Ka anyị gbapụ ya ọsọ n'oge ajụrụ biko. Only no, no, chief. Sunday Okoye and Lolo Mrs. Helen Okoye. Ọma siri di ya. Ọma siri nwaanyị ọma. Ozi Lọra ndị Igbo.